They will be dressed as a shop doctor for 1 year, my as I know the other.
Okay, what about from me?
Why?
Doctor. ɔhene me yɛ adwuma tam ne yɛ adwuma kɔ pai
wotum to wa yɛ fɛte no ala afɔ kuta skills 15 years experience
ɛno
aba ne fɛn no na pipa na ɔtwerɔ
no ɔyɛ ne so aba
na wo adwuma yɛ sɛ
ansɛ ɔ baba wo nim dai wotim fie amɔ no ba 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 na mo wo bra yɛ bra
are you papers
Allah.
Professional man.